Ese ugira ubwoba bute bw'umuntu ruto
ubwoba bw'urukundo nawe buhuriye n'ubwoba busanzwe muvandi cicekaho ahubwo atugezeho cicekaho.